Waikato Te Awa, katohia, katohia he wai mau, katohia he wai mau, ka eke ki te puaha o Waikato Te Awa, he piko he tanifa, he piko he tanifa, ki a tupatora, ke tahuri koe I ngā au, kaha o Waikato whakama, tō titira ki ta whitira ko tau, piri te maunga, ko ta tau te tangata, te mauri o te motu e.